mugihugu c'ivyiza aha bakijijwe bazoba bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bagenzi, umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza. Mu biganiro biherutse inyuma twarabonye Imana yacu dusenga iyariyo, twarabonye umugambi idufitiye hamwe n'amasezerano akomeye yatugiriye yo gushika mu gihugu cy'ivyiza. Twarabonye kandi n'ukuntu Imana yifuza kubana natwe kwamana hafi yacu. None muri iyo ntumbero yose n'urukundo rwayo n'amasezerano yatugiriye no kwifuza kubana natwe, nta kindi kintu Imana igendereye atari kuducisha mu inosi nka kwa kundi yacisha Abisirayeli igihe yabakura mu gihugu cya Egiputa ikabacisha mu bugaragwa, maze bamaze kumera nk'uko igomba ibashikana mu gihugu cy'isezerano. Mwa kino gihe bagenzi dutegereza kumenya ukuntu turi bube hano ku isi kugira dushike mu gihugu cy'ibyiza muri Kanani yo mu ijuru. Bagenzi dushobora kubanza kumenya mu gihugu cy'ibyiza hariho. Mu gihugu cy'ibyiza n'ahantu mwisi shasha Imana yadusezeraniye kuzodushikana, kandi tuzohashika kubwo kwizera gusa. Kubwo kwizera Yesu azoca duha ukuntu dutegereza kugenda. Ikiganiro cy'uyu munsi nacyo turaba mbega mu by'ukuri, mbega hariho inzira y'ukuri. Menya inzira y'ukuri, maze umaze kumenya inzira y'ukuri ucunyaruka uze uyicemwo, kubera yuko ni nzira ihambaye itegereza kudushikana mu gihugu cy'ibyiza. Mu gihe rero twiga inzira y'ukuri, duca twiga n'ibyankenerwa byose bikenewe kugira ngo duce muri iyo nzira, maze tumaze guca muri iyo nzira duce dushika mu gihugu cy'ibyiza icyo umwami wacu Yesu Kristo yaduteguriye. Birakwiye twagiye rero. Imana imaze kurema Adamu na Eva nk'uko twabibonye hariya mu itangurire igice cya mbere. Imana ntiyashimye kumusiga wenyine. Adamu yari yashizwe mu itongo rya Edeni ngo aririme arizigame, yamabonana n'Imana kandi yame akora iby'Imana igomba. Muri ibyo byose yategereza gukora, Imana yari yamuhaye itegeko ngendegwa ko atategereza kurenga, kandi imubwira yuko we nayo bazohora baruhuka ku munsi w'indwi ariwe sabato, bakajyohegwa hamwe n'ibindi birema Imana yari yaremye. Adamu ku munsi w'indwi yategerezwa kuraba akazunguruka mu murima wa Edeni akaraba ibyaremwe, maze akamenya ubushobozi bw'Imana yamuremye. Adamu ntabwo yategerezwa kwibagira yuko ari kiremwa kidasanzwe cy'Imana. Mugenzi na twebwe abantu bo mwa kino gihe dutegereza kubanza gutahura yuko turi ibiremwa bidasanzwe by'Imana. Imana yari ikokoye ku rugero rudasanzwe iduha ibi byose mubona bigize umubiri wacu. Adamu yari umuntu adasanzwe kandi yategereza kwamazirikana ico yarari. Ariko bagenzi, Imana hariya mu itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 17, Imana yari yabariye Adamu imujyana muri mu itongo rya Edeni, imwereka ibiti by'ubugingo, imwereka ibiti biryoshye yategereza kuyihereza akakamarajya. Ariko Imana imwereka igiti kiri hagati muri iryo tongo kugira ngo ari icyo giti ngo cyari muri iryo tongo kugira ngo gitandukanye icyiza n'ikibi. Imana iramubwira ngo kino giti ntuzu kigeko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Bagenzi uri Adamu mwiyi nzira yararimo, mu bisanzwe turiko turavuga inzira ni dini. Hey, nijyo Yesu yitwa idini, idini bisobanura inzira canke ishengero ry'abantu runaka barimo berekeza ahantu runaka. Ishengero ry'Imana rero rifise fondation ikome umushinge muri Edeni, kuko niho Imana yacizeho umuntu, ifise intumbero yo kumushira ahantu muri Edeni akazohoraho mu mahoro no mu mutekano. Byo Imana yabariye Adamu yari yamubwiye ngo ntakabuza uzopfa mu gihe urenze kubyo ndakubwiye. Ariko bagenzi, Adamu yarakanzwe ararenga kubyo Imana yavuze mu gihe Imana yari yavuze ngo ntakabuza uzopfa. Dusomye hariya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa kane, Satani igihe yari yamaze kwiyorobeka mu nzoka kugira ngo azahende bino biremwa byacu bya mbere, bano babyeyi bacu ba mbere, yaciye akoresha ijambo ngo haba n'intete ntimuzopfa. Imana yivuze ngo uzopfa, Satani acaza kukumvisha ngo ntuzopfa. Uyu munsi bagenzi, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasambane, ariko Satani acaza kubwira ati isambani rereka ntagari uzoba ubaye wa mbere, byama byashitse ntacu uzoba. Nuko byagenze no ku babyeyi bacu ba mbere, aha niho havuye ni bya immortalité de l'âme. Abantu batangura kuvuga ati ame ntipfa bya immortalité de l'âme, niyo soko byatanguriye ko ngaha kwa rino jambo Lusuferi yavuze. Ariko Imana ishimwe kubw'urukundo rwayo, kubera yuko Adamu yategereza gucapfa nk'uko twabibonye, ntago ari runo rupfu dupfa ubu, ariko rwari urupfu rw'ibihe bidashira, umuntu akaba aribagiranye burundu, ikiremwa muntu kikaba kiribagiranye. Imana yari kumbure gucirema ibindi biremwa, ariko isezerano ry'Imana rikomeye yategereza kugaragara mu rukundo rwayo. Kubwo urukundo rwayo yaciye itanga umwagazi w'intama arapfa hariya mu itanguriro igice cya gatatu guhera ku murongo wa 15. Turabibona ukuntu byagenze, ukuntu Imana yaciye ihitamwo gutanga umwagazi w'intama. Uyu mwagazi yategekanya cyangwa yagereranya ikibazo kidasanzwe cy'undi mwagazi w'intama azoza, nawe akaba ari we Yesu intimatima y'inzira y'ukuri. Tuzobibona ukuntu Yesu ari inzira, ari intimatima y'inzira y'ukuri mu byigwa bizoza. Ariko gusa uyu mwagazi w'intama yatanzwe kino gihe hariya mu byahishuri Yohana igice cya 13:8, haramwerekana yuko mu by'ukuri uyu mwagazi w'intama yatanzwe guhera ku kuremwa kw'isi yari Yesu Kristo, byagereranya azoza vuba. Byaha bya Adamu habonetse gucungurwa, kubera yuko Adamu ibyaha byiwe yarabihariwe, ariko hategereza kuboneka mu rubyaro rwiwe abantu batorana ibyiza byiwe, ariko kandi haci haboneka n'abandi batorana ibibi byiwe, kubera yuko icyaha cyari cyamaze kwiganzira mu muntu. Bagenzi, umuntu niwakora ibibi twigisha yuko mu buzima tubayemo hano ku isi dukwiye kwiyubara tugakora ibintu bibereye abera, kubera yuko iyo dukoze ikibi biri risike kuzogaruka ku bana bacu nabo bakazoba abanyakibi. Ariko iyo dukoze ibyiza abana bacu nabo tubati ngo turabaha amahirwe yo kuzotorana ibyiza byacu. Rero no kuri Adamu niko byagenze no mu gihe cya Adamu haci haboneka abana babiri, haboneka Abeli hamwe na Kayini. Abeli atorana ibyiza bya se byo kumvira Imana, Kayini nawe acatorana ibibi bya se byo kutumvira Imana. Kayini atangura kugarariza Imana maze yubaka ubwami bukomeye bwo kugarariza Imana, ariko Abeli nawe arapfa. Ariko Imana ishimwe kubera yuko mu rubyaro gwa Adam haciye haza uwundi mwana yitwa Seti usomye hariya mwitanguriro mwitanguriro cyo cy'agatanu ku murongo wa mbere gushika 32 harabyerekana neza ukuntu uyu mwana yavutse muri uyu mwana niho hahavuye havuka uwundi muhungu yitwa Noah uyu yabaye umugororotsi yubaha Imana mu gihe urubyaro Gwabo kwa Seti nabo kwa Kayini gwari rutanguye kuvangana maze abana b'Imana ni kuvuga ngo abana bavuka kwa Seti hamwe n'abana b'abantu abana bava mu muryango kwa Kayini bagatangura abana bo kwa Seti bagatangura kubona udukobwa twiza twiza twabo kwa Kayini maze bakaturongora babyara abana maze umuryango wera n'utera utangura kuvangana batangura kuba ababi mugenzi ibi bitwereka yuko iciza ni kibi bidakwiye kuvangana iciza ni kibi ntibishobora kuvangana iyi kibi kigiye muciza ni iciza cyose gica kiba kibi imbere y'Imana mugenzi utegeza kwiyubara mbega ukavuga ngo abagenzi ngendana nabo nabahe ibyo ndiko ndakora ni byahe birashikana hehe mu byukuri dutegerezwa kwisubiramwo ku munsi tukaraba mu byukuri yuko ibyo turiko turakora abagenzi tiko turagendana mbega ishengero ndiko ndasengeramwo nibyo rishobora kuba rimbuza gusambana ariko rikanyemerera kwica nibyo rishobora kuba mu byukuri rimbarira gusenga Yesu ariko ntirimbwire mu byukuri ibyo nkwiriye gukora dutegereza kumenya inzira y'ukuri maze tuyifate Abisirayeli bafashe bava mu nzira y'ukuri ukuntu bavuye mu nzira y'ukuri nako abana bo kwa Seti bavuye mu nzira y'ukuri yo kumvira Imana bagenda kwifatanya n'abana bo kwa Kayini bagiye kwisanga nabo batanguye kuba babi yubanze iby'ukuri hamwe n'ibyo kinyoma uburi risque kugenda kugwa mu kinyoma burundu maze Imana irashavura maze ibarira Noah kubaka ubwato kugira ngo umuntu wese yihitiremo suwa Kayini suwa Seti umuntu wese ategereza kwihitiramo Imana itanza yandi mahigwa akomeye ku bantu bavuka kwa Kayini ibi bisobanura iki Imana ivuga ngo nabo bo kwa Kayini sabo guta baracafisa amahigwe yo kwihitiramo Imana iravuga ngo uburyo ntanza amahigwe kuri bose abo kwa Kayini abo kwa Seti mwese Noah genda hariya ubaze ubwato maze ubaburire baze bihane kandi uwihana wese ari uwo kwa Seti ari uwo kwa Kayini cyangwa ari kibyarirane abo bose baraza kurekurirwa kwinjira mu bwami bw'Imana ibi biratwigisha iki mwa kino gihe cyacu bagenzi mwa kino gihe cyacu bitwigisha yuko uyu munsi Imana ntirikirahamagara njewe gusa nk'umusabyi w'Uhoraho ariko Imana irikirampamagara ngo genda ubarire haba abo kwa Kayini nabo nyine ubabwire haba abo kwa Seti ubabwire ni kuvuga ngo niba ari mu byaha niba atari mu byaha genda umubwire niba ari mu nzira y'ukuri niba atari mu nzira y'ukuri niba ari mu ishengero runaka niba ari mu rindi shengero runaka abo bose genda ubabwire baze kwinjira mu nkuge kubera yuko ubwato nibatabwuzura hagiye kugwa imvura ikomeye ni kuvuga ngo nibataza muri Yesu Kristo hariho ikindi kintu gikwiye gukorwa icyo nacyo n'umuhero hagiye kuba urubanza abantu bose babyumve baze binjire mu nkuge muri Yesu bataje kwinjira mu nkuge nabonyene bazorimbuka ni kuvuga ngo bategereza kuza bagahagara mu nzira y'ukuri bagakora ibibwirijwe n'iyo nzira y'ukuri abumvise imburi bo mu gihe cya Noah barihanye abatayumvise nabo murazi ukuntu byagenze yuko umutigiri nyamwishi w'abantu warimbukiye mu mwuzure w'icyo gihe ariko mu rubyaro rwa Noa nahone hahavuye hakomoka ko abantu babiri tuko babwira mu rubyaro rwa Noa bakomotsemwo babaye Abrahamu hama haca haba n'undi bitwa Nimrodi ibibi no kutumvira Imana byari kuwo kwa Gayini byagiye biba prolonge gushika no muri Nimurodi. Nimurodi rero niwe nkomoko ya Babuloni. Babuloni ya kera yakomotse kuri Nimurodi. Ni kuvuga hariho Babuloni ya mbere ariyo bitwa ya kera, hakaba na Babuloni shasha ijya mu umva yatwawe n'Abanebukadineza ri hamwe n'abandi. Aba rero nibo bakomotsemo abantu babi babi bakomeye bagenzi, niho haciye hatangura kuri Nimurodi gusenga izuba ibigirwamana hamwe n'ibindi. Aha havuye havuka mu bwami bw'Abasiriya, maze ubwami bw'Abasiriya buha Babuloni shasha. Babuloni shasha iciha Abamedi n'Abaperesi kugeza aho haza Abagiriki, murabizi bya Alexandre le Grand, hama haza n'ubwami bw'Abaromani. Ntitwiga ubuhanuzi ku byigwa by'ubuhanuzi, tuzobibona ukuntu buno bwami bwagiye bugenda gushika naho Abaromani bihishije inyuma y'Abisirayeli, bagahimiriza Abayuda kwica Yesu bamubambye ku musaraba, gushikana n'ubu kugeza naho hahavuye muri ubwo bwami nyene havamwo ubwami bwaje bumeze bufise ishusho y'ukubaha Imana, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ari Abaprotestanti. Ubu nabo bakaba basigaye bavuga nk'ikiyoka, bahatira abantu gukora ibibi. Ibi tuzobibona mu bindi bintu mu bindi byigwa bizokurikira, maze tubone n'aho tugeze n'aho turiko twerekera. Uyu munsi rero reka turabe ukuntu byaciye bigenda ku bwa mwarino shengero ryo mu gihe cya kera, mwarino dini, naho aba banimurodi bari bishize ku ruhande rumwe, maze Imana yacitoranya Abrahamu. Maze muri Abrahamu haza wa mutima Abeli yari afise wo kumvira Imana, maze ucuza muri Abrahamu. Ngira ngo mwatahuye icigwa, hariho inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma. Inzira y'ukuri ni inzira irimo abantu bumvira Imana. Inzira y'ikinyoma ni inzira irimo abantu batumvira Imana. Ariko nkuko twabibonye, ntago bareka kumvira Imana kuri byose, bagira utuntu batumvira Imana canke bagashaka kumvira Imana mu buryo bwabo bitoranirije gusa, atari mu buryo Imana ibigomba. Gayini nibyo yarumviye Imana aratangiye ikimazi. Banimurodi naba bafise ukuntu bashaka kubaha Imana ariko Imana itabigomba. Ariko abandi bari ku ruhande rwo kwa Abeli, abibo baza muri Abrahamu, bobo bahitamwo gukurikiza uko ijambo ry'Imana ryavuze. Abrahamu yarahamagawe hariya muri mwitangura igice cya 11 no gushika mu bice bya 26. Abrahamu yarahamagawe, Imana iramuhamagara ngo va mwa kino gihugu cyanyu ugende mu gihugu nzokwereka. Iki gihugu nzokikuraga hamwe n'urubyaro rwawe, kandi muri wewe nzohakura ihanga rikomeye. Abrahamu acarizera aravuga ngo ndafashe rero urugendo ndagiye. Maze Abrahamu acaragenda aho Imana yamubwiye, maze akora nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Mugenzi, uyu munsi muko tuzobandanya ibyigwa bizokurikira no kuraba ukuntu dukwiye kuca muri ino nzira ike cyari gice cya mbere. Ariko ndaguhamagarira kurabira kwiyishusho ikomeye uyu munsi tubonye. Hari impande zibiri gusa ku isi yose, ni inzira zibiri, naho hari amashengero menshi hari inzira zibiri zonyine: inzira y'ukuri n'inzira y'ikinyoma. Inzira y'abantu bagereranya na Kahini Banimurodi bahitamwo kuyihimbira ibigirwamana, ni kuvuga ngo bahitamwo gukora ibyo bigombeye, bahitamwo kandi kubaha Imana mu buryo bigombeye. Nagira ndababwire bagenzi, Imana yacu dusenga, Imana yacu dusenga, Imana ivuze ngo Imana yipfuje yuko na kano kantu ndagashira ko kwa kino cigwa cy'uyu munsi. Imana dusenga ni Imana ikeneye yuko dukora ikintu nk'uko yakivuze. Imana dusenga ni Imana ikeneye yuko dukora ikintu nk'uko yakivuze. Imana dusenga ivuze ngo caha naho nyene ikene ntago wewe uvuga ngo reka nce mwino nzira yoroshe nze gushika vuba ku muri imana kubera yantumye nze kwashika vuba ni imana ikeneye yuko dukora ikintu nkuko yakivuze abantu rero mwifuza yuko duhagararana mu nzira yukuri dutegereza guhitamwa nka Abrahamu ukavuga ngo imana ivuze ngo Abrahamu genda imana ivuze Jimmy genda imana ivuze Tinaka genda ukore uku uje aha aho njenza kukwereka imana ivuze ati ntugasambane ntukice ntabyo kuvuga ngo kumbure ibyo bintu imana yari yashatse kubivuga ntukice nyene imana ivuze ati ntugasambane ntugasambane nyene imana ivuze ati ntukibe reka kwiba nyene nkuko ibyanditswe byera bibisobanura natwe dutegereza kugendera nkuko tugafata ingingo ya Abrahamu mugenzi ibi nibyo nakubwira ariko kandi sinogera ntakubwiye yuko umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba kugira ngo adukure hano mwinosi adushikane mu gihugu cy'ibyiza Yesu yifuza gukura hinosi kugira ngo ashireho iyindi si shasha ibi nabyo kugira bishikeko nuko azobanza kurimbura icyaha kandi cyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu munyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azopfa yishwe n'icyaha ciwe ariko abagororotse bazohabye igihugu mugenzi kandi iki gihugu gihora ari icabo ibihe bidashira mu gihugu cy'ibyiza igihugu gitemba amata n'ubuki igihugu atagupfa atakugwara atani miborogo niho ndakwipfuriza kuba mugenzi nakiri jambo ry'Imana.